Ibisibisi jindekebi ibiro chombo kanyenye piwa Mwikwosh ipogori ekanyakla Akweda kilo sigu ekino wete Wachembe wachodongo unecho Kilo wishkwosh Nethiwa lewi 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 Nelo magi kokoro chopo Koro chopo lokri iweti be Mahoma mwono duto Mwono wadhi wachamge mana mochere Isebanyo Isebizo jende kebe Ibiro chomo kanyenye piwa Mwikwosh ipogori ekanyakla Akweda kilo sigu ekino wete Wachembe wachodongo unecho Kilo wishkwosh Nethiwa lewi 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 Nelo margi kokoro chopo Koro chopo lokri iweti be Mahoma mwono duto Mwono wadhi wachamge mana mochere Ibiro wachona Wachona weche maoko chomo kare Iwacho weche maonge ginenge igi Nyathiwa ye ilo kidonge sa orumo An aonge moro Moro kata chel manyalo pimo giro dhali Ayoyo Osana donge inema inyaloresa Elwefo sika magombo na mondo alwar Ibiro wachona Wachona weche maoko chomo kare Iwacho weche maonge ginenge igi Nyathiwa ye ilo kidonge sa orumo An aonge moro Chel manyalo pimo giro dhali ayero Osana donge inema inyalo resa Elwefo sika magombo na mondo alwa
Tegno ka ipako nyingo sana Eyorno mara diri nyathiwa Aericho manyalo teri ebugo Kanyo mathoduto ema opongo yawa Donge ingeno simbo nitie tokendo kan Nyathiwa lemo 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 Ka iketo keno duto Yeni duto bedi giteko nyasaye Mago mariembo mudho Mondo wawer hallelujah chengno mar giko Inema inyaloresa Elwefo sika magombo na mondo alwa